Novuga ni match yari nziza ariko sinovuga ko twayikinye ku rwego twari tu nuko twakije ku izindi match ariko kuri twebwe yari match nziza match yose ifise ico yigisha umuntu nibaza yuko rero tugiye gukora ejo tugiye gukora cyane kugira dushobe gukina kwa miliyoni je yacu muri match kurikira nubundi twashaka ko ikintu ca mbere turabe ritme ya ekipe twakwita ko ari ya mbere nge nishobora gukina kwiyempoza gukina kuko tunafise match nyinshi nkuko avuze dusize match zindi zibiri kandi zegeranye hama mu gice cya kabiri turagerageza kugerageza kuraba ngene dushobora kubaruhurira kugira kwa gatanu tuzobe dushobora kuba dufise fresher physique matumeze neza kugira dushobora gukina indi match Musa Kamara niho yaragishika nibaza yuko yashoboye gukora imyitozo imwe ni twashobora kuminjiza directement muri match ubu tugiye kumuraba turabe ko physique mameze neza kwashobora kuba afise kwa meze neza kugira dushobore kumukinisha hama unana nawe twa uno munsi ne namuruhuriye kugira yari yagize imisi haraga agashoke yagize novuga nti yarameze neza kuri entraînement yo kwa mbere atashoboye gukora ariko akora entraînement kwa kabiri ndavuga ati aho gufata risk reka tumuruhurire kuri match kugira turabe ko kuri match zikurikira ashobora kutuzanira umusaruro
amakuru ya Gasongo na Hirwa Jean Dodi
nibaza yuko Gasongo dushobora kuba turi kumwe nawe kwa mbere na Hirwa bose nibaza yuko kwa mbere bashobora gutangura imyitozo Adolphe aracyagwaye ariko nibaza ko nawe prochainement dushobora kumubona kuko yarakutanguye imyitozo akora wenyine ariko ari ku kibuga ariko nibaza yuko mu minsi iri imbere dushobora kumuintegra muri group agakora imyitozo n'abandi novuga uravye kuri match yakoze match nziza kuko urabona yuko n'umukinyi yifite icyizere mu igori ikosa rishobora gushika nta muntu atakora ikosa ariko uraraba match yakinye ukaraba ngene yashobora gutuma defense yikalma kandi kindi kintu gikomeye azodufasha no kudufasha no gukina umupira chaque fois imipira dufite umugardien mwiza ashobora gukarmaje ashobora kudutuma dukina rero novuga uravye ku minsi twari dukoranye ukaraba na match kinye nibaza ko kuri jewe yakinye match nziza sinibaza yuko hari kintu cyabaye ivyo ntavyo nabonye sino bikomanta ko atacyo nabonye ariko nibaza ko prochainement umuntu ashobora kugira ariko sinibaza yuko ahubwo nibaza ko bonera kwavugana na Sam cyane kandi kwari kumubwira ati tugende kugira abafana nibaza ko ari cyo niyo discussion yari hari tugende hariya kubafana kugira dushobore gukora umugenzo wacu nkuko twame tukora naho imvura yari yaguye twagiye aho tutahora tubikorera ariko nibaza yuko yariyo discussion ni cyane bari kubaraganira.